mbudzisa kuti wambudzi bedi yala chikopa chakana mbudzi yala chikopa chiri akana feri tuna rurimi rwuva runopira mudoko kuti ndiende kuvangovevepera
azodzara fai eeuvangololo
mudzimbaadiva mamufeti kuona vanhu
ndari
chipuka chamuzemu
zimunriita
ukazvabve mbingu mikoromo ndizvobve mhandambudzi
Hey, what does it mean?
I'm trying to use it.